Hayi.
Mubi umakhelwane, esithi sakhelene, ebethuthi izindaba. Mubi.
Daily, 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 daily
indaba zodlala
leyo ndoda
nanso leyo ndoda yini bese indaba ijela abantu bonke izindaba zodlala
leyo ndoda
nanso leyo ndoda yini bese indaba ijela abantu bonke
Thank you. Siyabuza bafana bagidi ukuthi kunjani Yamba mushona wena Siyabuza bafana bagidi ukuthi kunjani Yamba mushona wena Siyabuza bafana bagidi ukuthi kunjani Yamba mushona wena Jamba mushona welanga Jamba mushona welanga Jamba mushona welanga
Weba la mama la mama Bapote ati wenu Bapi
Oh ho
Aya
Ya bona sena nkosa Yimuskul patu nkosa Shushu, tova tova skumba senjendana Mfana wakleshe ya kumfula Jibuza gini mazambami Diti, babo tatewenu
Tjelani mina bo.
Wee balamba, mama balamba. Wee balamba, mkitima, ye balamba. Papo tati weni.
Wee balamba, papo tati weni.
Papo tati weni.
Wee balamba, papo tati weni.
Uza gini nuki.
Wee balamba, papo tati weni. Wee balamba, papo tati weni.
Ayisekho, 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 Ngome ngoba wenze njani Ngithi yesaba usibaluwayo Usibarichi Inamanga Ngizo ngome ngithi ngafume Iyo seyifume Wathi ngakusasa ngase ngihlangana nosibaluwayo Wathi ngaboshela umlamo wakhe
Wobheka wakho
yekela
uyekela wami